wenzeka hle ningayi kade kude kakhulu uthi nje 1 2 3 ngapha nangapha nangasemuva ningagcwala ithempeli wafika nawe sesila Silapha ke phambi kaNkuluNkulu ukuzoza izwi kaNkuluNkulu nginamukela kulomhlangano ka2024 ohloko sawo sithi yima. Hallelujah. Hallelujah. Kulomhlangano ohloko sawo sithi yima. Stand yima. Life pillain. Na noma uphila kahle kangakanani, no matter how healthy you are, we have come to learn ukuthi kuhamba kuhambe izinto eyisemzimbeni wakho eyiphilisayo, naturally they deplete. So nutrients, vitamins, zonke izinto eziyizakhamzimba mula, these things get depleted. Ngokuhamba nangokuphila. Hamba uhambe kuthiwa hayi, you don't have enough iron emzimbeni wakho. Kuthiwa hayi, you don't have enough vitamin B. You don't have enough vitamin D. And all of those things. Nokuhamba kuhambe kube nesidingo sokuthi usupplement. Okunye ukuthola ngokudla okudlayo. Kodwa kuhambe kuhambe okunye kuthiwe nasekudleni okudlayo, it is not enough. Kudingeka ukuthi uphinde wengeze ngama supplements athile in order to replenish lawo ma nutrients adepletile naphela emzimbeni wakho. We see it even nasezitshalweni. Uma sibheka umhlabathi kuhamba kuhamba iy'tshalo zakho okade uyilungisele kahle, whether yimbali whether ukudla kade ukulungisele kahle, kuhamba kuhambe. Hallelujah. Angazi ukuthi kona kuphi kumele kwenzeke, kodwa khona kumele kwenzeke. I'm getting blocked. Hallelujah. Kuhamba kuhambe nazi iy'tshalo ube uyitshale emhlabathini ophilayo, kodwa zingabe isaphila kahle, ebese kuhamba kuhambe kudinga ukuthi umhlabathi nawo uphinde ureplenishe, ufake umanyolo, ufake i-fertilizer, ufake izinto ezizobuyisa impilo emhlabathini eyizokwenza ukuthi iy'tshalo zakho zikhule kahle, yiphile kahle. Similarly namanzi, amanzi, whether amadamu, whether it's swimming pools, whether whatever it is, even namanzi esiwaphuzayo, ngokuma nje ngobukhona kwawo kuhamba kuhamba amanzi avele izinto ezi-unnatural phakathi ey'khomba ukuthi kukhona osekwehlile. no tinguti kube khona okongezwayo kuona shock treatment etile kubalance ama chemicals ukuze amanzi ahlanzeke kunjalo ukholwa nophila kwethu lezi zinto ezinhle lezi zinto ezinhle esiyizo zokuphila just by living ngokuphila nje just by breathing kuhamba khamba zinciphe kuthula ukholwa uthando ukulunga kwakho ukwabela kwakho zonke lezi zinto ekuthiwa ziyithelo zikamoya ngokuphila kuhamba khambe zehle sila kulo mhlangano ukuzonezela to replenish ukuze kuthi lokhu uNkulunkulu akutshalayo emhlabathini wethu kumile. So akukho isikhathi la ngathi umuntu hayi angidingi ngemhlanganweni noma angidingi ngenkonzweni noma inganele because ngaphandle uma unendlela yokutest ukuthi lama chemicals akho nama nutrients akho ahamba kanjani kwenye inkathi awuboni kusekwehlile ubona ngoba sekukhona into eyimilayo nje emva kwesikhathi eside ukuthi awu kanti bese nciphile lapha ya God knows ingakho uNkulunkulu amisa lo mhlangano because he knew ukuthi khamba khambe ngezimo zokuphila nangama experiences okuphila kubuye kwehle. We are here to be refreshed. We are here to be restored. And we are here to replenish. Sizovuselelwa. Ngithanda ukuthi ekukhulekeni kwethu sivula lo mhlangano. Sikhulekele ukuthi esengazi ukuthi ngokuphela kwaleli viki singezwa the refreshment. Singezwa imvuselelo ngaphakathi kwethu. Amen. Engathi ekupheleni kwaleli viki singezwa the restoration. Ukubuyiselwa. Engathi ekupheleni kwaleli viki singezwa the replenishment. Ukwengezelwa. Ngaphezulu kwalokho esikudingayo. Ukuthula abazalwane.
Amen.
Ukuthula kwaba ingcwele.
Amen.
Yilokho esikhulekelayo ukuthi uNkulunkulu aphinde engeze phezu kwethu. Njengokuthanda kwakhe haleluya
amen
incwadi engithanda ukuthi ngivule ngayo kulomhlangano cela uzongibambela incwadi ka Petro wesibili 2 Peter chapter 1 lezi incwadi ezimbili u Petro azloba ezlobela ibandla a little bit of context kuzo incwadi yokuqala uPetro ayiloba uyilobela abazalwane ngenxa yokuthi sekubonakala ulobela abazalwane abasemazweni angaphandle kwaseRome ungumpostoli ngalesikhathi uJesu emisile ungumpostoli wase Rome ngalesi sikhathi ulobela abazalwane abakwezinye indawo ezibuswa ngaphansi kombuso wama Roma kodwa bengekho la ekhona e Rome incwadi yokuqala ubalobela yona ngoba sekuzwakela ukuthi kukhona ukuhlukunyezwa abazalwane abahlukunyezwa ngakho ngenxa yokholwa kwabo ubalobela lencwadi ukuthi ebaqinisa ukuthi bangaphelelwa ngamandla bangaphelelwa ukholwa ngenxa yeinhlupheko kodwa bathokoziswe uhlushwa ngenxa kaJesu Christ kulokho ubalobela ukuthi bagcina ubungcwele haleluya
amen
haleluya naphakathi kweinhlupheko uNkulunkulu ufuna ubungcwele bakhe ubalobela ukuthi bagcina ubungcwele nanoma behlaselwa. So there is the first letter abalobela khona iyabaqinisa abazalwane bengaphansi kweinhlupheko. The second letter emva kweminyakana usesejele uPetro. Usengaphansi kwalezi ingci kwalezi inhlupheko nengcindezelo le abeqinisa abazalwane ngayo ukuthi bayihlalele. Ungaphansi kombuso kaNiro uboshiwe. Kuthiwa ngalesikhathi wayengazi noma uzophuma na esebheka ukuthi noma usenga nigelo azabulawe ngenxa yenkosi kufanele kuba kwenzeke uloba lencwadi ngoba sekuzwakela ukuthi hayi sekukhona nabavelayo ngenxa yokuhlushwa kwabapostoli sekunokuhlushwa kwebandla nokuthamba kokholo kwabantu sekukhona abavelayo abaqala ukufundisa ibandla izinto ezingesizo kwavela abantu abangabaprofethi abaprofethi izinto ezingezizo nabaqala bakhuluma izinto ezingezizo ngoJesu baqala bafundisa izinto angayifundisanga uJesu baqala baphikisa izinto uJesu nabapostoli abazifundisa ibandla ukuthula
amen
ncwadi yesibili kaPetro uyiloba under those circumstances ukuthi ibandla lixwaye abantu abangena phakathi kwalo abazolifundisa izinto ezingesizo phakathi kwalezo zinto ukuthi uma kuqala kuvela imfundiso imfundiso ihamba nesikhathi ngamanye amazwi imfundiso ihamba nendlela yokuphila kwabantu sekukhona nezinto eziyimpilo noma eziwusiko mpilo ezenzekayo eseyiqala ziinfluence ibandla ngaleso sikhathi akona nje kuphela abaprofeti nabafundisayo kodwa sekukhona ne-lifestyle nosiko mpilo oseluhlukile kunalokho abapostoli abalifundisa kulona ibandla nabathanda ukuthi abantu baqale ba-influenceke yilo ukuthula
amen
uloba lencwadi ngicela ngifundela 2 Peter uchapter 1 uqale kuverse 1
Ncwadi kaPetro wesibili chapter 1 verse lokuqala.
Yeah.
USimon Petro inceku nompostoli kaJesu Kristu kwabazuzileyo ukukholwa njengathi ngokulunga kaNkulunkulu wethu nomsindisi uJesu Kristu. Umusa nokuthula akuvame kinina ngokumazi uNkulunkulu noJesu inkosi yethu. Lokhu amandla akhe awubuNkulunkulu esinikele izinto zonke ezifanele ukuphila nokukhonza uNkulunkulu ngokumazi yena owasibizayo ngobukhosi nangamandla akhe esiphiwe ngakho izithembiso ezinkulu kakhulu ezithandwayo ukuba ngalezo nabelwe ukuma kokuNkulunkulu nisindile kukho ukonakala okusezweni ngokukhanuka
hallelujah hallelujah ozongifundela yona kwi NIV Yeah.
2 Peter chapter 1 verse 1 from the NIV version. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Verse 2. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through these, he has given us his very great and precious promise, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires.
Hallelujah. Hallelujah. Petro ubhala lencwadi ubhalela abazalwane. I love the endearment in this letter ayibhalayo. Uthi to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus have received a faith as precious as ours. To those who through the righteousness of our God and Savior Jesus have received a faith as precious as ours. So in this opening letter, or in this opening line, Petro affirms abazalwane.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
He affirms abazalwane. So ngithe uNkulunkulu ngokuzila ukudla, he affirms us. Ngizokhuleka ukuthi uNkulunkulu ngezwi lakhe phakathi kwalomhlangane, may he affirm us. UPetro, he affirms abazalwane ukuthi le ncwadi ngiyibhalela labo abamukele leli vangeli elihle nalokukholwa okuhle nokuyigugu njengathi. And so he identifies nabazalwane. He says labe ngibabhalela le ncwadi, they are like us, they are brothers to us, they are our fellow brothers and sisters kulokukholwa esikukho.
Amen.
And they have received this precious gift. Ingakho ngiloba le ncwadi, ngithanda ukuthi lokho kuhle nokuyigugu abakwamukele kungantshontshwa yilutho. UNkulunkulu simisele abaholi, uNkulunkulu simisele abasifundisayo, uNkulunkulu simisele le mihlangano ukuze kuthi lokhu okuyigugu esikuzuzile kungahlwithwa yilutho. Ukuthula ebandleni elingcwele. UNkulunkulu usabele le ndawo esikuyona nalo mhlangano esikuwona, uNkulunkulu usibekele lesi sikhathi engithi sikwikhalenda yakhe, if God has a diary. Usibekele lesi sikhathi so that lokhu asinikeze kona kungahlwithwa yilutho. Kube nesikhathi sokuzokhunjuzwa ukuthi kuyigugu kangakanani lokhu esinakho. Hallelujah. Uthi Petro kubona, may grace and peace be yours in abundance. May grace and peace be yours in abundance. Umusa nokuthula akuvame kini ngokumazi uNkulunkulu noJesu Inkosi, through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Makuvame umusa nokuthula ngenxa yokumazi. Na ngifuna ukuhlala la ekumazini. UPetro entweni ayikhulumayo nentweni ayilobela ibandla okukhulu akhuluma ngakho ebandleni ukuthi makuvame lokhu ngenxa yokumazi. Uma uqhubeka nayo uthi lokhu amandla akhe ubuNkulunkulu, lokhu amandla akhe awuNkulunkulu esinikile izinto zonke esifanele ukuphila nokukhonza uNkulunkulu ngazo ngokumazi yena owasibizayo ngobukhosi nangamandla akhe, through the knowledge of him. And so okuyikona uma evula le ncwadi, ngithe eqaleni uloba le ncwadi eyilobela ngenxa yabantu abaqala ukufundisa ibandla izinto ezingeyizo, nangenxa yabantu abafuna uku-infiltrate ibandla ngeyimfundiso ezingeyizo, nangenxa yosikompilo oluthanda u-influence abantu bakaNkulunkulu osindisweni lwabo ukuze bashiye insindiso.
Amen.
Babuyele ezweni nasezintweni ezingasizi lutho. In other words, there was a scheme, there was a plan, there was a strategy kaSatan to woo those whom God had called ukuba abakhiphe ensindisweni.
Amen.
Ukuthula.
Amen.
Isisho salomhlangano sisuka encwadini uyibambe kaEfesu 6. Uma uNkulunkulu emva kwesikhathi sisemkhulekweni, ngikhulekela ngoba bazalwane ngiyafuna ukuthi nazi ukuthi ukuqhamuka kwe-theme, ukuvela kwe-theme akuyona into nje evela iqhamuke nje, kodwa uNkulunkulu uyena osuke eziveza, athuma eziveza ebese eveza lokhu athanda ukuthi kuphakanyiswe ngamanyama zukube isihloko salomhlangano. Hallelujah. It is not something that I come up with nje, but it is something that comes through prayer. So emva kokuthandaza nokukhuleka isikhathi sithi uNkulunkulu reveals this theme ekule ncwadi. Ngicela ufunde le ncwadi Ephesians 6. Yeah, qala ku verse 10.
Ncwadi yabasefesu chapter 6 verse 10.
Yeah.
Njalo bazalwane bami, qinani enkosini nasemandleni amakhulu ayo. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okumilana nobuqili bukaSathane.
Hallelujah. Ngicela uphinde lapho.
Njalo bazalwane bami, qinisani enkosini nasemandleni amakhulu ayo. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okumelana nobuqili bukaSathane.
Uthi nibe namandla okumelana.
Amen.
Okumelana.
Amen.
Nobuqili bukaSathane.
Amen.
So that you may stand against the schemes.
Amen.
So uma uPetro ebheka ibandla ubona the schemes, ubona ubuqili bukaSathane. Ubona indlela akhokhobela ngayo ubu ukukholwa kwabantu, ukholwa kwabazalwana. Uthi hayi, nginilobela le ncwadi ukuze nazi.
Amen.
Nibe nokumazi.
Amen.
Yena okunguyena owansindisayo.
Amen.
Ukuthula ebandleni elingcwele.
Amen.
Okuyiyona nto enkulu nephambili ekukholweni ukwazi. Okuyiyona nto enkulu neyisekelo sokholwa ukwazi. It is knowledge.
Amen.
It is knowledge.
Amen.
Sila kulomhlangano singena kulomhlangano sizofuna ukwazi. Phezu kokwazi esinakho sizofuna ukwazi. Sizofuna ukwazi kwalesi sikhathi. Sizofuna ukwazi okuphikisana nokwazi kwezwe kwalesi sikhathi. Hallelujah.
Amen.
Sizofuna ukwazi okuphikisana nokwazi kwezwe kwalesi sikhathi. Okuyiyona nto eyisekelo sokukholwa umuntu okumele ame kuyo ukwazi. Yini ukwazi akhuluma ngakho uPetro? Umqhubeka nale ncwadi 2 Peter chapter 1. Okokuqala uPetro ukhuluma ngokuthi laba bantu baphika amandla kaJesu. Baphika ubukhona bukaJesu. Babuye baphike nokuthi uyobuya. Does that sound familiar? Baphika amandla kaJesu. Baphike ubukhona bukaJesu. Baphinde baphike nokuthi uyobuya.
Amen.
Does that sound familiar?
Amen.
And so the first thing uPetro ama ngayo uma ngabe ebaqinisa uma uyifunda uqhubeka nayo. Uthi thina singofakazi.
Amen.
Ngoba sasinaye entabeni.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Singofakazi ngoba sasinaye entabeni.
Amen.
Uthi wasiqoqa nenganginabo sanyuka naye sayokhuleka.
Amen.
Kwathi uma sikhuleka siphakathi komthandazo.
Amen.
Sabona inkazimulo.
Amen.
Kuleyo nkazimulo waphenduka yena waba yesinye isimo. Uma ikhuluma uPetro uthi angikhulumi ngento, khuluma usejele. Ukhuluma manje ufakazela ukukholwa kwakhe. Ufakazela ivangeli lakhe. Ubatshela ukuthi enginifundise kona akulonize. Enginifundise kona yona inganekwane. Kodwa ngufakazi walezi zinto. Uthi ngangikhona sasinaye phezulu entabeni. Uma uyifuna incwadi uthi hayi, waphenduka esinye isimo wakhazimula neyngubo zakhe zakhazimula. Uthi elapho kwabonakala kubo uMosi noElijah bekanye naye. Haleluya. Kwabonakala uMosi noElijah bekanye naye. Kuthiwa lapho kwathi sekuzakusa kwase kuyadama. Wabuya uJesu kubo bathi, Nkosi kuhle. sibe lapha. Hallelujah.
Amen.
Kuhle sibe lapha. It is good for us to be here. Masaka matogoto. Elinye libe ngelakho. Elinye libe ngelika Mose. Elinye libe ngelika Eli. Ukthula bazalwane. Ukthule bandlene lingwe. Uma uPetro eqinisa eqinisela uJesu. Ukhuluma ngento ayaziyo. Khuluma ngento ayaziyo. Ayibonile nayi experienceile. Amamazi ufakazi eboxini. Ufakazi ebhokisini. Khona ufakazi ongafakaza ngento angayibonanga. Ukhona ufakazi ongaphenduka phika into ayibonile. Bakhona bayakwenza lokho.
Amen.
Kodwa uPetro ufakazi wento ayibonile nayizwile.
Amen.
Uthi hayi. Kwathe phakathi kule ndawo sezwizwi likhuluma nathi. Lithi lo uyindodana yami.
Amen.
Kholwani yiyo. Lo uyindodana yami, kholwani yiyo. That's the first thing akhuluma ngayo uthi thina sinofakazi. And therefore kulo fakazi there is knowledge. Nani njengoba nilani nofakazi, khuluma kubazalwane. Uthi ngoba njengoba sesidlulisele lobo bufakazi thina kinina. Waphinde wenza ibonakaliso kinina ngathi seni nofakazi nani. Hayi ukthula bazalwane. Gama yamazi uthini uPetro uthi thina sambona sakholwa.
Amen.
Wenza izinto kithi. Sadlula santshela animbonanga nina. Kodwa ngoba nizwe ngathi thina esambona. Wase enza ibonakaliso kini. Ngathi senimbonile nani. Nabayolandela emva kwenu abangezu kusibona thina uma bezwa izwi lenu enilizwe kithi ebese uNkulunkulu enza ibonakaliso ngani kubona basibonile nathi. Thule ebandleni elingcwele. Ukuthula ebandleni elingcwele. Ukuthula ebandleni elingcwele. Ukholwa kuma ngokwazi. Ngoba into yokuqala ayishayayo uSathane uma efuna ukumgudluza umuntu ekukholweni, usayukwazi. Usayukwazi. The knowledge. Ayuthula. The knowledge akhuluma ngayo uPetro ihlala endaweni eyimbili. Kodwa la ihleli khona ngiyakhona. Kodwa ihlala endaweni eyimbili. Ihlale kwazini la. It is in your mind, in your intelligence, ukwazi. Kodwa izinzaphi izinza in the experience. Ukuthi you have experienced it. Akuyona nje kuphela into oyazi ngengqondo. Kodwa yinto oyizwile ngamanye amazwi, oyi-experience, oyiphilile. Uma ke fika ongabizwa ngegama lakhe. Into yokuqala afika ishaye kumuntu uma efuna ukumsusa ekukholweni. Shaye ukwazi. Yeah. Uma siya lapha e-Eden, u-Adam no-Eva, benezwi likaNkulunkulu. Bene-knowledge kaNkulunkulu. Ayibeke kubona. Bene-instruction kaNkulunkulu. Ufika kubona uthi hayi, usilo yini uNkulunkulu kunina? Ukuthi ningadli. So he challenges the intelligence. He challenges the knowledge. He challenges the instruction. He challenges the understanding. Ukuthula bazalwane. Ukuthula bazalwane. He challenges the understanding. Unyakazisa ukuqonda komuntu. Azadideka umuntu athi hayi mhlamba bengashilo bengasho njalo noma mhlamba ngizwanga kahle nize niphikisane ukuthi hayi engazi ukuthi hayi wathi hayi wathi akasongo hayi kodwa akasongo njalo ehe ame lapha nibuke niphikisane ukuthi ushilo ngempela yini ukushilo ngempela yini uthi uPetro I want you to be secured in the knowledge ngalesikhathi beza bezonifundisa izinto eningazange niyifundiswe ngalesikhathi beza bezone influence ngezinto eningazange niziphiwe. I want you to stand in your knowledge, because what you have received and what you have come to know is the complete truth. Ukuthula ebandleni elingcwele. Ukuthula ebandleni elingcwele. Uthi oqala ilokho thina samamukela sambona samuzwa. Okwesibili umuqhubeka nale ncwadi umuyifunda. Uthi okwesibili kunabaprofeti abaprofeta abangaprofetanga okwabo nesiprofeto esingezanga ngokwabo kodwa eseza ngenxa yokupha kaNkulunkulu nomoya oyingcwele. And so we rely on what we heard, we rely on what we saw, we rely on what we experienced as our knowledge. But secondly, we rely in the prophecy. We rely in the prophetic message. Ukthula, ukthula, ukthula. Awubuyele kuyona Mqotjwa. 2 Peter chapter 1 uqale lapha ku verse 16.
Petrus Billy chapter 2 verse 16, chapter 1 verse 16.
Chapter 1:16, yeah.
Ngokuba sasingalandeli izinganekwane zobuqili lapho sanazisa amandla nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu, kepha sasingababonayo ubukhulu bakhe.
Sasingababonayo. We are the ones who saw, yeah.
Ngokuba sasingalandeli izinganekwane ezobuqili lapho sanazisa amandla nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu, kepha sasingababonayo ubukhulu bakhe. Ngokuba wamkeliswa udumo nobukhosi nguNkulunkulu Yise, lapho kwafika kuye izwi elinje livela ubukhosini obuhle kakhulu lithi, lo uyindodana yami ethandiweyo engikholwa iyo. Lelo zwi salizwa livela ezulwini sikhona naye entabeni engcwele, futhi sinezwi lesiprofetho eliqinisile kakhulu. Niyakwenza kahle uma niliqonda, kungathi lisibani esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphumele ezinhlizweni zenu.
Ngicela uprint verse 19.
Verse 19. Lokhu sinezwi lesiprofetho eliqinisile kakhulu. Niyakwenza kahle uma niliqonda, kungathi lisibani esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphumele ezinhlizweni zenu. Nazi lokhu kakhulu ukuthi kasikho isiprofetho sombhalo esiwuchasisela ngokwaso, ngokuba isiprofetho asizange sifike ngentando yomuntu, kepha abantu abangcwele baNkulunkulu bashumayela beqhutshwa umoya oyingcwele.
Haleluya, haleluya, haleluya. Uthi okokuqala, asilandelanga iy'nganekwane zabantu. Silaba zalwane kulo mhlangano, asilandelanga iy'nganekwane zabantu. Haleluya. Asilandelanga iy'nganekwane zabantu. Asilandelanga iy'mfundiso zabantu. Uthi uPetro, kodwa sasinaye entabeni salizwa izwi elakhuluma naye lithi, lo uyindodana yami ethandiweyo. Sila namhlanje ngoba kunalabo abaqala abezwa amandla kamoya oyingcwele. Sila namhlanje ngoba kunalabo abezwa isimemo sokuqala uma le nsizwa uNkulunkulu ayithuma iphuma isumayela. Ngeke esivula umhlangano singakhulumi ngokuthi usukaphi lo mhlangano, sikholwa yini,
size sibe nje ekungani ngoba kukhona insizwa eyezwa izwi likaNkulunkulu. Khona insizwa eyezwa izwi likaNkulunkulu. Yile insizwa eyezwa izwi likaNkulunkulu. Yathi noma ithi yaliziba, layicindezela. Yile insizwa yaphuma, yamema abantu ukuthi kunezwi engilizwile. Lithi qoqa abantu batshele balinde isipho, khona isipho esizayo. Bayangikhonza, bangikhonzi ngokuyikho. Kodwa khona isipho engizobanikeza sona. Uma ephuma laba bantu bakholwa. Bakholwa yini? Bakholwa ukuthi lo uzwe izwi. Limthumela kithina. Siyakholwa iloko akusoyo. Abanye bathi we are curious ngaloko akusoyo. And therefore sifuna ukubona ukuthi yini lento akhuluma ngayo. Kwathi uma bekholwa bekanye naye ngomhlaka 17 kuJune behlelwa umoya oyingcwele. Lo moya engcwele kwathi uma usufakaza akusakhulumi yena lo thunyiwe, sakhuluma omunye wabo abamenyiwe uthi kusona amandla kusumoya engcwele. Lento ayizwile yena, lento ayibonile naye, seyehlela omunye phakathi kwabo. Insizwa yakamthembu uthi umlando yaphuma ngophahla lwendlu phezulu, yabuyisa ingena ngomnyango ihamba, ingasakhulumi yona, sekhuluma iqhutshwa ngomoya kaNkulunkulu oyingcwele, ikhuluma ngeyilimi. Beqala ukuzwa leyo nto abantu bendawo, yathi kusona amandla kusumoya oyingcwele. Nasi sipho enginthembise sona. Umoya oyingcwele wayichaza umoya oyingcwele ukuthi ungubani, uze ngandlelani. Wayichaza ukuthi uze nganhlosoni phakathi kwawo. Awu madoda, ukuthula, ukuthula bazalwane. Engathi ngangabe baloba phansi amazwi onke, ngoba angikholwa ukuthi umoya ongcwele wambula incwadi kamakhonte kuphela, kodwa waprofetha phakathi kwawo. Engathi ngababhala phansi ukuthi isiprofetho sokuqala sathini. Ngoba sila namhlanje ngenxa yaleso siprofetho. Profetani izindaba ezinkulu. Profetani izindaba ezinkulu. Profetani izindaba ezinkulu. Profetani izindaba ezinkulu. Ezinkulu. Profetha izindaba ezinkulu. Ezinkulu. Profetha izindaba ezinkulu. Humusa niba Oh, Musa. ingwele ezoba fundisa ukwazi wehle umoya ingwele ezoba fundisa indlela wehle umoya ingwele ezoba fundisa iqiniso athu Jesu niyakulazi iqiniso iqiniso liyakunikhulula esefikile umoya weqiniso uyonifundisa iqiniso lonke uthi kuPetro sesema la ngenxa yezwi lesiprofetho esingezanga ngentando yomuntu esingezanga ngokuhlakanipha kwabantu nokuprofetha kwabo kepha eseza ngabantu beqhutshwa ngumoya ongcwele kaNkulunkulu ngithi ke labo bantu abehlelwa ngumoya ongcwele ngalelo langa behlelwa into abangayazi labo bantu abezwa ukuprofetha ngokuqala into abangayazi baphuma baba ngofakazi kwayibona abafakazayo ukuthi hayi angisabuyeli lapho ngisuka khona angisabuyeli lapho ngibhabhatiswe khona angisabuyeli lapho ngizalwe khona angisabuyeli ey'ntweni zawobaba sengihamba nale ndoda ngoba le ndoda ingibonisa into engingazange ngiyibona bezwa nabanye balandela bezwa nabanye balandela bahamba nale nsizwa kwambulwa amazwi nezindaba zikaNkulunkulu sekwenziwani manje ukufundiswa abantu kwazi knowledge uNkulunkulu started building the church through teaching knowledge kwahamba kwathi uma kufika endaweni yokugcina la khona eyiphumuza khona le nsizwa wabonakale kuyo washiya enye insizwa lapho uNkulunkulu ayazi ukuthula abazalwane ukuthula abazalwane ukuthula abazalwane uthe laphaya uma eshada umqalisi uthi le ntombi engena phakathi kwalamagceke iyozibula ngensizwa ukuthula abazalwane bhekane la ngikhona bhekane la ngikhona ithi iyozibula ngensizwa le nsizwa yona eyosala iqhubeke nenkonzo ngasemva kwakhe haleluya 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 ukhuluma abantu abangazi lutho ngempilo lo mama khuluma abantu abangazi lutho nokuthi unaso na isibeletho khuluma abantu abangazi lutho ukuthi uzozala intombi noma insizwe eqaleni kodwa ngoba umoya ingcwele owaziyo the knowledge uthi hayi oyophuma kuqala ayozibula ngayo insizwa akashayanga phansi ngithi isekelo sokholwa ukwazi isekelo sokholwa ukwazi kwathi uma iqhubeka le nsizwa uNkulunkulu ayimisile umqalisi nomsebenzi ayizange inake lokho ngoba ukaNkulunkulu lokho yabheka phambili nomsebenzi iseyinsizwa incane 21 years sekukhulunywa ngokufa kwakhe 21 years kodwa eqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu kuthi uma uNkulunkulu eyiphumuza emisa lensizwa umfunwa kaNkulunkulu wafika uSathane ozonyakazisa ukwazi bathi uma sebengenwe umoya wokuthanda Aaron noMiriam banyakazisa ukwazi babengahlebi bodwa babehleba nebandla kwakunabantu abazalwane baka-Israel ababenabo badayi ukhulume ngomosi yedwa yini akakhulumanga yini nangathi hhayi ukuthula babengahlebi bodwa bobabili nje kwakukhona nabanye bebandla bendawonye abazange babakhuza ukuthi awu ningakhuluma kanjani ngomfweni obizwe uNkulunkulu bavumelana nabo ukuthi hayi uNkulunkulu ukhulume ngomosi yedwa na akakhulumanga yini nangathi wenzani uSathane uchallenger ukwazi kwabo challenge knowledge yabo challenger ukuzethemba kwabo challenge imfundiso abayifundisiwe kwathi uma uNkulunkulu emisa loyo akhulume ngaye ngaphambili kudala engakabibikho kuthi ababuzana ukuthi hayi kanti sekuye kanzuza yini lenkonzo
amen
hayi bo kanti sekuye yegazi yini lenkonzo kanti sekuye yesibongo yini lenkonzo wawuphi eyidala eyisekela
amen
wayephi eyisekela eyibumba ngoba nabo baleso sibongo hayi ngesibongo nje kodwa iya ngogcobo nobizo likaNkuluNkulu hayi ukuthi nje hayi ngoba isibongo hayi nami ngangena cha akuhambi kanjalo ukuthula bazalwane ukuthula ebandleni elingcwele ukuthula ebandleni elingcwele nibheke leyo ndawo ngoba angasuka uSathane angasuka uSathane athi khona la endlini athi hayi ngoba ngesibongo nami ngangena ukwazi lokho kanti useyayidukisa inkonzo ayihambi kanjalo iya ngokobizo lalowo uNkulunkulu ambizile namkhethile amehlukanisayo emndenini ngokohlelo lwakhe babekhona ababezwile ngesiprofetho esehla esadu umqalisi kodwa babekanye nalabo abaduka uma senyakazithi inceku kumele ihlale babekhona kodwa abanyakaziseka nabo ngoba unyakazisa ukwazi uSathane
amen
hayi ukuthula bazalwane unyakazisa ukwazi uSathane kodwa bakhona abama bathi hayi thina asilandelanga inganekwane asilandelanga imfundiso thina bathi sasinaye lo uNkulunkulu amisayo nasungula ngaye sawabona amandla aye kuye sawezwa amazwi akhe sawezwa amazwi esiprofetho sasinaye ngamhla embeka izandla emgcoba sawezwa amazwi akhe asiyokudukiswa ngabantu thula bazalwane asiyokudukiswa yimfundiso asiyokudukiswa amaqebo kaSathane namaqhinga kaSathane yilabo baphakama bathi phakama wena omise uNkulunkulu wenze lokho uNkulunkulu akumisele ukuthi ukwenze ngoba njengoba sambona uyihlo sawabona amandla ekuye uma sibona yena sabona abapostoli uJesu ayebamisile ngoba wazambula abapostoli bakhe sambona ukuthi ungomunye wabapostoli njengoba sababona abapostoli ngaye sambona noJesu siyakholwa ukuthi kuwe namhlanje ukuthula bazalwane ukuthula bazalwane hayi ngoba babengekho abaprofeti hayi ngoba babengekho abaprofeti bamanga hayi ngoba babengekho abafundisi beyimfundiso ezihlukile hayi ngoba babengekho abaphikayo hayi ngoba babengekho abashayayo hayi ngoba babengekho abahlukumeza abakholwayo babekhona bebaningi futhi kodwa babekhona abama inkonzo ila namhlanje ku 2024 inkonzo isaqhubeka ingoba kukhona abama ngoba khona abama laba bama bathi asimi ngoba sithanda lensizwa ezelwe umqalisi asimi ngoba iyinhle lensizwa asimi ngoba ikhuluma kamnandi asimi ngoba sithanda isibongo sakubo kodwa simi ngoba sibona ugqobo kaNkuluNkulu kuye sibona ngoba sikholwa ngamandla nenkazimulo kaNkuluNkulu kuye uma izwi lithi lo uyindodana yami ethandiweyo yizweni Simi ngoba sikholwa ugcobo liphezulu kwakhe. Bahamba abalandela. Bahamba bahambayo. Kwashanya insizwa bahamba bahambayo. Basala basalayo. Bahamba bahambayo basala basalayo. Yeme inkonzo yakhula inkonzo kaNkuluNkulu. Hallelujah. Wazibonakalisa uNkuluNkulu ukuthi uyimisile inceku. Wazibonakalisa uNkuluNkulu ukuthi ubumisile ubuholi. Wazibonakalisa uNkuluNkulu ukuthi usawubekile umoya engcwele phezu kwekhanda lakhe. Kuthiwa kwathi uma emisa ngomhlangano wokuqala wathi inkosi akuziveze kulaba bantu ukuthi ungimisile. Akubanikeza umoya engcwele abangenawo umoya engcwele phakathi kwale nto. Abantu abawu-260 behlelwa ngumoya engcwele ngalelo langa lodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu efuna ukuzibonakalisa ukuthi uyena ommisile. Sila namhlanje. Sila namhlanje hayi ngoba silandela iy'nganekwane zabantu. Le ntambo isuka kuJesu Kristu. Le ntambo isuka kuJesu Kristu. Wasemandulo usesenguyena namhlanje. UJesu wasemandulo usesenguyena namhlanje. Usenguye. Usenguyena namhlanje. Usenguye. Usenguyena namhlanje. Hallelujah. 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 Wathi ukuthi inceke iqinisa ngalo Jesu ukuthi ningaduki. Kule mhlangano efuze lo mhlangano esiphakathi kwawo. Eminyaka yonke kuvuma enyameni kungavuma enyameni kodwa minyaka yonke imi imele ukuthi abantu bangadukiswa ngusathane. Kodwa ungacabanga ukuthi uyakhathala usathane. Bemi minyaka yonke emele ukuthi abantu bangadukiswa usathane. Kodwa ungacabanga ukuthi uyakhathala usathane. Ithi ngiyacela ukuthi nangasemva kwami ningaduki. Ngiyacela ukuthi ngasemva kwami ningasale nibange. Ningahlukani. Kungabikho imisayo. Wathi ngiyacela ukuthi lenkonzo ingafani nenye inkonzo ehlukene phakathi. Kubanga ubuholi uNkulunkulu uyamaza azomisa. Ngaseke emva kwami uthi nani nimbone hayi ukuthula. Uma ethi nane nimbona uthi ngoba niyazi. Amen. Ngoba phela ngeke uyibone into uyiqonde ukuthi yiye ungayazi. Paul uma ekhuluma ngoJesu singamazi uJesu. Uthi uJesu iyobonakala thina siyofana naye. Uthi siyomazi ekubuyeni kwakhe ngoba we will identify him ngoba sesifundisiwe ukumazi. Uthi ke nani niyombona niyombona ukuthi ufanele nimlandele loyo uNkulunkulu ammisile. Kodwa kadeli uSathane. Ngempela ukushilo lokho. Ngempela ukushilo lokho. Ngempela washilo lawo mazwi. Noma ekhuluma kuza umhlaba wonke. Kodwa uyabuza uSathane ngempela lawo mazwi washilo. Akasong ayibuthula bazalwane. Bathini omirem akukhulunywanga yini nangathi futhi akukhulunywanga lutho yini nangathi zisho njalo iy'nsizo zithi akushiwongo lutho nangathi na kanti sekwaye kaNzuza yini le nkonzo ayibo athi uJohane uma ekhuluma esambuleni athi hawe inyoka endala yavuka inyoka endala bazalwane ngila angikho la ocabanga ukuthi ngikhona ngila. Angikho la ucabanga ukuthi ngikhona ngila. Ngila ekutheleni ukholwa kuyamelwa. Nokwazi kuyamela uze wazi okholwa yikho. Athi Paul uze wazi ukuthi lokholwa wakwamukela kubani leli vangeli walifundiswa ngubani walamukela kubani simi ngezwi let's prophet simi ngezwi let's prophet izwi let's prophet olinikeza ukwazi the knowledge ukuza emhlanganweni iminyaka yonke nokuzogcizelela kumoya oyingwele it is to fasten uqinisa ukwazi kwakho kumoya oyingwele angikhulumi ngomuntu omphambi kwakho angikhulumi ngomuntu omphambi kwakho noma umqalisi noma inceke noma umalusi ngikhuluma ngoJesu ngikhuluma ngoJesu ngikhuluma ngomoya oyingwele ngoba yonke lento ibuyela kuJesu uma lo mphambi kwakho ebonakalisa amandla kaJesu ebonakalisa ubukhulu bukaJesu ebonakalisa inkazimulo kaJesu nogcobo lukaKristu lukuye yiloo mele umlandele yiloo mele ume naye yiloo mele umele ngoba umele ivangeli likaJesu eliwukusindiswa kwakho ngikho ngithi angikho la ucabanga ukuthi ngikhona khuluma ngoJesu abapostoli bafundiswa bazi ukuthi zonke lezi zinto ezenzeka kuKristu ziyobehlela bakwamukela kodwa abaqinisayo baqinisekisa ukuthi ibandla lesiyalazi uPetro esebona ukuthi ayinsuku ziyaphela waqinisekisa ukuthi ngingasiyi ibandla lingazi akekho umholo wesiyi ibandla lingazi hayi ukuthula makube nayo akekho umholo wesiyi ibandla lingazi bangangezwa abantu kodwa akekho umholo wesiyi ibandla lingazi ngoba ukwazi kuza ngomoya oyingcwele okuyena nangokogcobo lwakhe ukuthula ebandleni kaNkulunkulu elingcwele ukuthula kubazalwana utho omunye umbhali Francis Bacon uthi knowledge is power knowledge is power uthi kodwa uma iqhubeka uthi the real test of the power of knowledge is not in its truth but it is in its empowerment The real test of knowledge is not in its truth. It's not how true it is, but how empowering it is. Kamayamazwi, in knowledge, it is power. God is kind of saying about to batatu kuti, is it true or not? Logo kusuyo, kuyiqiniso noma kungamanga. Now, kone zite ziyiqiniso, kodwa they are not empowering. Nangizwa bazalwane khona izinto eziyiqiniso kodwa they are not empowering ingelozi ngayikhuluma no Maria imtshela ngokuzokwenzeka kuyena oqala yamtshela iqiniso lithi owena obusisiwe esifazaneni ubusisiwe esifazaneni uyamtshela ukuthi uyozala uyokhulela uzala indodana leyo iyoqanjwa igama lokuthi nguJesu esemtshela ukuthi ke umsebenzi wakhe uyoba yini that is the truth and ingelosi yamnikeza iqiniso uMaria ukuthi that is the truth uzokhulelwa uMaria kuthiwa wamangala ukuthi sibingelelo sile esengibingelelwa ngaso okwesibili uyabuza uthi kuyokwenzeka kanjani ngingayazi indoda and so I get what you are telling me you are giving me knowledge. You know better than I do. Kodwa kokwenzeka kanjani? Now the empowering part of it comes in the second part. Uma ngingathi imchazela ukuthi kokwenze njani. Ithamandla phezu konke. Ayokusibekela. Thule bandlela lingcwele. Amandla ophezu konke. Ayokusibekela. Umoya ingcwele kaNkuluNkulu uyogqwalisa. That's what's going to happen to you. Uthe uma ekuzwa lokho uMaria wathi khaqa kuye. Wezwa the empowering word. ukuthi kokwenzeka kanjani. Silakule nkonzo namhlanje. Sithanda ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe elishinyayelwayo libe yizwi elisihlomisayo. Kungabi an information sharing conference or knowledge sharing. Izwi lingaqinisi libe yizwi elihlomisayo. Word that is empowering. Even prophecy. Prophetho, they need to be empowering. Ayukuthula bazalwane. Zokhulekela prophetho that are empowering. Hayi prophetho nje ukuthi ungongcwele uthi. Must be empowering. Bathi ngezwe bathi umoya ongcwele uyaprofetha now and again. Athi umoya ongcwele hayi sikhonzikazi banibani angisho umuntu okhona la endlini sibanibani iy'nsuku zakho seyiphelile emhlabeni ngithi mina ngiyezwa ke kodwa umoya uthi makwenziwe njani-ke uma ethi-ke seyiphelile iy'nsuku zami emhlabeni ngenze njani ngilale ke ngingabe ngisadla hari ngifuna angisho ukuthi yizwi lama ngayizwi leqinisa ngithi njengengelosi ithi kumaria uzokhulelwa but the empowering what is the empowering message behind this knowledge engiyitholayo do I need to forgive somebody do I need to teach someone something do I need to write down something do I need to build a house for God what do I need to do niyangizwa bazalwane iloke sokukhulekela iloke sokukhulekela ngoba uma ngicela uya prophet kodwa kwenye inkathi ngizokhuluma nje and I'm not judging kodwa kube shallow okay ubonile uma ngicela sizaphela insuku but kumele kwenziwe njani it's not empowering to know ukuthi insuku zami seyiphelile doesn't help me because ngiyazi zizophela namanje zingaphela but ngifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu yini ezokwenza ukuthi ngithi finish with a bang uma iphela give me instruction
amen
ngingasali ngidepressed ukuthi awu mina bengingakabheki but give me instruction ukuthi thatha ukuthi nokuthi wenza ukuthi ukuze uNkulunkulu akubusise noma thatha ukuthi nokuthi wenza ukuthi emzini wakho ukuze uNkulunkulu abuse umuzi wakho whatever the instruction is that gives the person power knowledge the real test of knowledge is not just in its truthfulness it is in its power what does it empower me to do the word ekumele silikhulekele elizokwehla phakathi kwethu needs to empower us to do something it needs to empower us to do something uthi ukuthula uDaniel bamba uDaniel sesiyavala Daniel 11 uDaniel 11 verse 32 uma ufunda leyo ncwadi ikhuluma ngesikhathi isiprofeto esinzima ngicela ozoyibamba ngesiNgisi ngoba imnandi esiNgisini hayi ngesiZulu engathi ungangibambela ya uqhubeke uye ngaphezulu mhlawumbe uqale ku verse 28 just for context yebo ukhona ungafunda
Daniel 11, verse 28.
Yep.
NIV version. The king of the north will return to his own country with great wealth, but his heart will be set against the holy covenant. He will take action against it and then return to his own country. At the appointed time, he will invade the south again, but this time he will outcome But this time, the outcome will be different from what it was before. 30. Ships from the western coastlands will oppose him, and he will lose heart. Then he will turn back and vent his fury against the Holy Covenant. He will return and show favor to those who forsake the Holy Covenant. His armed forces will rise up to desecrate the temple fortress and will abolish the daily sacrifice. Then they will set up the abomination that causes desolation. 32. With flattery, he will corrupt those who have violated the covenant, but the people who know their God will firmly resist him.
I'll repeat the little verse.
32. With flattery, he will corrupt those who have violated the covenant, but the people who know their God will firmly resist him.
In the English, ESV, the English Standard Version.
Verse 31. Forces from him shall appear and profane the temple and fortress, and shall take away the regular burnt offering, and they shall set up the abomination that makes desolate. He shall seduce with flattery those who violate the covenant, but the people who know their God shall stand firm and take action.
Amen. But the people who know their God will stand firm and take action. But the people who know their God shall resist him. And so Lonwati Kuluma about a time that will come. And it depends ukuthi who do you, it depends on the revelation that you get. Some or part of this may have already taken place. So umoyifunde ekuqaleni ikhuluma about a war between two nations and between two kings, king of the north and king of the south. And this war is about power, nothing but power. And this war is about corrupting the children of God, the people of God. And this war is about changing the precepts of the Holy Covenant. This war is about changing. Now, sikhuluma about the Holy Covenant. Isivumelwano sikaNkulunkulu esingcwele. Sikhuluma ngolwazi, lokho abantu abakwaziyo, nabakholwa yikho. And so the war between the king of the north and the king of the south is about taking over the power over nations and dominating over people, but dominating even over the spiritual laws and directing what people must believe in and what people must do. Essentially, that's what it's about. Uma ifunda later on is ithi there will come a time where they will sit at the same table. In other words, there will be an alliance. Angizukuchaza lesi prophet ngoba sijule kakhulu. Uthi kodwa there will be an alliance between the king of the north and the king of the south. So it's almost like there will be some form of a truce. But it will not last because both of them will have evil in their hearts and they will tell each other lies at the table. Ukthula.
Amen.
Ukthula.
Amen.
Le mibuso emibili efuna ukubusa will get to a point where they will tell each other lies in order to outsmart the other. But the whole purpose is to win over power and particularly to corrupt the Holy Covenant. Is wilga nkulunkulu.
Amen.
Uthe ekugcineni, the king of the south will rise up again. And in his rising, he will show favor to those who turn against the Holy Covenant.
Amen.
He will show great favor to those who turn against the Holy Covenant. I love verse 31, Uti. He will flatter them. No. Uti, he will corrupt them through flattering. ngokuba phatha kahle nokuba teketisa nokuba nakekela uyoba corrupt. So he will corrupt them through flattery, those who turn against the holy covenant. But the people who know their God, the people who know their God, will stand firm and will resist him. And so Daniel talks about standing in your knowledge. Ukwazi uNkulunkulu. Kuna noma seyihlangene impi yabuthana yashintsha izinto zonke, kwanemthetho emisha yezwe, kwanendlela entsha yokuphila, kwanenkolo entsha nembuso emisha noma nendlela entsha yokudumisa nokwenza okuphambene nokaNkulunkulu. Uthi, but those who know God, those who know their God,
amen,
will resist him.
Amen.
Sila, sizofundisa ukwazi uNkulunkulu. Sizofuna ukwazi uNkulunkulu. So that we may stand like Peter in our testimony. Sibe nesiqinisekiso sesikholwa yikho nesikubonile nesikuzwile. So that we may stand like abapostoli abema benikelwa ngeindlela zonke, beqanjelwa ngeindlela zonke, bemangalelwa ngeindlela zonke. So that we may stand like the church that was pressed and on every side kodwa it stood. Ukuma bazalwane asizukuma nje ngamandla kodwa isisekelo engifuna ukuthi sime phezu kwaso ukwazi. Know your God. Know your God. Ake sibe charismatic sesivala. Utshele umakhono wakho. Uthi it is good for us to be here. It is good for us to be here. Basho njalo abapostoli entabeni bathi it is good for us to be here.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. Ebese uphenduka utshele lo ngalawo umakhelwane. Umtshele uthi, know your God. Know your God. Know your God. Ungatshelwa. Ungatshelwa abanye abantu. Ungatshelwa abanye abantu. Petro uthi, ningezwa ngabanye abantu. Ningafundiswa abanye abantu. Ngifuna nizwe ngami. Izwani la kumina. Ngambona, ngamuzwa. Ukuthula ebandleni elingcwele. Thula emhlanganweni ukuthula kubazalwane. UNkulunkulu wamandla onke, uNkulunkulu obusisayo, uNkulunkulu owenza into zonke zenzeke. Esengathi kupheleni kwaleli viki uNkulunkulu angasigcwalisa ngamandla akhe kamoya engcwele. Usuku nosuku singezwa sigcwaliswa ngamandla, uzwezwe naseswini amandla kamoya engcwele. Bathi abantu la ngaphandle bathi ubhodla umoya oyingcwele. Ya, uthi uma uhamba phuma amazwi kamoya oyingcwele kuwena. Haleluya. Haleluya. Uthi uma ungena eteksini ukhuluma nabantu ngoba awubusathula umuswazi. Awubusathula amasewazi. Uthi uma ubona into ibhedda ukhulume okwaziyo. Ngoba uyazi. Khuluma okwaziyo. Uphuma okamoya, uphuphuma okamoya oyingcwele ngaphakathi kwakho. Sengathi uNkulunkulu angasipha lokho kugcwaliswa. Mangihlaliswe kuwe suma lama.